Laba babeyibiza ngeForum for Radical Economic Transformation okwakuyiqoqo elalisebenzisa indluzula ukuphazamisa iy'nhlelo zentuthuko kahulumeni. Lolu mbimbi losomabhizinisi eseliyibiza ngeBlack Business Federation manje selifaka phakathi amatelongo bona adume kabi lalidume ngokufuna ngodliwa umsebenzi wamathenda kahulumeni liphinde lisabise nabatshali imali. Kodwa-ke lithi selishintshile manje njengoba selixube zonke iy'nhlanga. Lithi lisayinde izivumelwano zokusebenzisana ney'nhlaka zikahulumeni eminyangweni wezokuthuthukiswa komnotho. Muva nje bacikice izivumelwano noMngeni Water.
Kunoma yiphi development eqaleni besilwa sifuna ukuthi kwenzeke lokho ngoba besazi ukuthi kukhona uhulumeni ukubhalile kodwa iy'nkampani bevele icimihlo zingakwenzi lokho. Manje thina njenge-BBF sizokwenza isiqiniseko ama-tender documents nama-contracts mayiphuma aseyasho manje ukuthi u-35% ifanele uyobenefitisa abantu bendawo.
Umngeni Water uthi isivumelwano sisho ukuthi lolu mbimbi luzovele lunikwe nje umsebenzi. Kepha bazoqeqeshwa ngamakhono okuphatha amabhizinisi.
Siyavumelana sobabili, sisivumelane lesi esisayiniwe, savumelana ukuthi asuphazamisana masinama-projects asiwenzayo. Uma ukuthi khona izinto ezingahambelani nini nibona ukuthi kuzonithuthukisa njengosomabhizinisi, buyani nize etafuleni sizoxoxisana ngazo ukuze sikwazi ukuthi nama kufanele sishintshe lashintsha khona iy'nqubomgomo zenkampani, then sikwenze lokho.
Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi uyaqhubeka nokuxoxisana nalezi zinhlaka zamabhizinisi emzamweni yokuqeda isihlava sokuphazanyiswa kokulethwa kwentuthuko. Eindabeni ze-SABC, nginguVusi Khumalo eThekwini.